Ka tū whakahihi nā I ka whiro Māori ki te taha o rātou hoa ko ki Airani.
For us here in the Cook Islands, we're a small nation and we're proud of our contribution to the war efforts.
Ko warawari ia mātou I reira hoki rātou. Paku no te rōpū I haere mai ene mautere ki te tāo ngā Māori, engari I reira rātou.
And even in New Zealand, a lot of people don't realise we had a lot of Cook Islanders with us, a lot of the other islands, the Samoans.
I tai mai ai te kapa I ka whiro Māori, toru te kau te rahi, ki te whakanui ngā mahi a ngā kuki Airani I roto I ngā pakanga mai ngā tau ko tahi raumātahi ki muri.
I think that New Zealand government has done a poor job in acknowledging the Cook Island contribution. And if you have a look at the population, the Cook Island contribution was huge.
Really, our government, the New Zealand government, has to say thank you to these guys. And we decide, well, we'll come over and say thank you to them on behalf of our government.
Kāre I ki te ana kanohi kāwanatanga no Aotearoa I te rangi nei, he oi I rongo hia rawa nā ika a whiro Māori. Kiri marau nā hoia nō Rarotonga nei I haere ki te pakanga I tā wāhi. Te nuinga I tai atu ki Wiwi, Belgium me Egypt. Engari, tērā e tahi I haere ki Aotearoa ki reira whakangungu wai mo te pakanga. Ka tahi te pakanga, ka mutu. I hoki mai we tahi ki tō rātau kāinga ki Rarotonga nei. E tahi, kā re rawa I hoki mai.
Some of our guys in Vietnam were still there, but the majority had come back. And the government decided to bring the boys back home and we just missed out.
Kāre hoki te mōhio o rātou wake uri, I reira rātou I ngā pakanga.
A lot of the rhetoric now is only we've only just started to find out about of their participation and how well they assimilated within the war.
But I think there should be something a little bit greater. After all, it's our men went over there, their hearts full of joy in being part of the efforts and in a completely foreign land.
He whāinga pea ka whakanuia a ngā tau tata kei te heke mai.